With support from ICCO, CAD is implementing a project on soya production.
Pombe wimene yalimidwa tikuiona munda muno ndi kulima kwa chitatu tayamba ulimi umeneyo ndi Lusitoko TV 2014 to 15 16 17.
Soya is one of the newest cash crops in Malawi. Members of Lusitoko Cooperative in Traditional Authority Mpomwa in the Central Region District of Kasungu have ventured into trying out this new cash crop. Janet Katundu is a member of this cooperative since 2014. When her husband died in 2004, she decided to invest her time into farming, and now she is a progressive soya farmer in Mpomwa.
Kumene kunali kubanja ndeni chaka ya 2004 amuna anga adamwalira kuleroko panopa kuti nizipezeka maloya ano chifukwa ya mkolo wanga nde nyumba iyi ndadzaipeza kuti ilibe chitseko ilibe denga moti dengali timayikapo nilipo mpana tere mmene mulioneramu mmawindomu tidachita kutseka moni njelo chitseko chimene nimatsekera nichimene muchionachi talawa nawo bungwera kadi ndaganiza zolima nawo soya ndiye ntalima chaka choyamba sinapindule kwene kwene tidalandira sidi ndiye ndakolola marumba folo nde folo yaja thumba limodzi ndabwezera ngongole dalandira 30 kilogramu nde yokhalayo tidagulitsa ni mtengo wa 700 kwacha pa kilo nde phindu lake limene ndalipeza ndaganiza zonena kuti ine nigule yanga malo nanga sindine munthu wankulu
cholinga cha cooperative yathu kuti tizithana ndi mavuto amene ali mitima kumana nawo ndipo cooperative chikhale chida chimene chizitibweretsera zimene mulimi payekha zimamusowa
nasamuka mchaka chathachi ndagula malo chokera pamalo pano
ndipapeza phindu la soya ndiye nyumba ija mwaiona kuja kuja ndasamukako ndidzagula malo yanu umba njelo antaumba njelo ndamangitsa nyumbayi komaso ndagula ko ziwero monga mbuzi muluzionazi mbuzi zizinalipo ziwiri zazikazi ndiye panopa mbuzi iliyonse ili ndi mwana wake phindu limene nalipenya mu soya.
The transformed life of Janet bears testimony of the impact ICCO is making in the lives of the underprivileged through the establishment and support of cooperatives. It is from the cooperative's objectives that Janet's ambitions have been built. Joseph Chimutu, Lusitoko Cooperative Acting President, shares their ambition.
Tinachita somai tinathandizidwa mbewu imeneyi kuchoka kukadi mothandizana ndi iko ndi kutipatsa maphunziro amene tingalimire soya wabwino ndi wapamwamba titachita kafukufuku ngati cooperative tinapeza kuti mbewu imeneyi yatikolole ili ndi ubwino wakuti imabweretsa zokolola zochuluka komaso imacha mofulumira.
Koma munchaka chino ndiona kuti nipindula chifukwa choti vula yagwa bwino kwambiri.
To assure sustainability of the cooperative, they have now embarked on construction of a warehouse.
Chifukwa cha maphunziro amene tinalandira kuchulukitsa mbewu panopo ngati cooperative tafika pakuti titha kuima patokha tsopano ndipo tikukonzekera kuti season ino tipita ku research tikagule mbewu yovomerezeka kuti tichulukitse fwa mbewu imene tikuyilima pano ikupita kotha mphamvu malingaliro ndiye kuti tikhale nako kuthekera kwakuti mbewu zimene tazilima tazipanga tokha zikafika malo ano ndi mtima wathu ngati atsogoleri kuti tithe kuzipanga value addition zisaichoke kumunda zili mbewu zikafikeso kunsika zili mbewu koma zikozedwe mwanjira ina kuti motero alimi akhoza kupindulabe popeza mitengo yabwino komaso kupeza phindu limene likafikira pa makomo pawo motero akatha kupeza pindulo onjezera.
In closing, Janet outlines her plans for growth.
Nipanga zambiri, tsogolo kunika kolola mbeu yanga ya soya, nikatagulita bwino, nitagulira tufedereza, kuti nitatire kuchimanga yanga, komaso nitonjezere maikala, kuti tsogolo langa lidzakhale lowala. Fukana ona mokuti mu soya meneyo muli pindula likulu. Masiku akumbuyo kuti bale wanthu osazindikira, koma panopa tazindikira, ndipo tadziwa bwino wake.